Ngibuyisela ngakho yenzeke ukuthi abanye bethu bakhalele iy'ndleko zabo kodwa indodana yakaNkulunkulu ayikhalelanga ndleko. Cela ukubuza wenzani ukuthi esezinqandleni lezo wayenzeke kwana ntshontsha kwantshontshela uPilato kodwa khona ukubalini ukhona wenza khamuka obani abamangalela uJesu ababhala amacala akhe abamnameka ngamacala akhe wayekwenze lona wathi uzobhidliza ithempeli alakhe ngensuku ey'ntathu waboshelwa kujesu awaboshwa but the context is everything. Wayekusho ngenye indlela kwenye indawo bona sebeyathatha sekuphenduka imkhonto-ke manje ebheke kuye nojesu. Niyazi ukuthi isidalwe somuntu senjalo siyakwazi ukuthatha ummese ogcoba isinkwa wenza umsebenzi womuntu ummese thatha ibhotela ngala bese ulikhathe esinkweni bese uyakwazi ukudla intele kodwa kuya kusidalwe siwumuntu siyakwazi ukuthatha lowo mese bese uphenduka inkinga kulo ongakuphethe siyakwazi ukuyishintsha shintshe kancane nje besiphenduka siwumkhonto kuyena. Wenze kanjalo-ke nakujesu uma ubheka ukuthi ingakho phela baze babhala lo uthe uyinkosi yamajuda enri lo enri obhalweni esiphambanweni kodwa kenzanga lutho umuntu abamariya kodwa bamenameka bamenameka bagcina bemhengela esiphambanweni. Lokwesibili cela ukungena kwe-abandonment le nto isuke ingenze ngikhumbule indaba yeyikwengisingayingayizwa umama lo ulele esibhedlela kwazala abantwana abane wabafundisa ngemali yasemakhishini uyise seshonini abafundise lo owokuqale umfana wabe i-architect lo owesintombazana abudokotela lo owesithathu umfana wabuthishela lo okugcina intombazane yabe iphoyisa ebafundise kanzima ewevuka nabo bathe uma sebefundile bathola imisebenzi baqhela woni lo mfontein njalo njalo wasaluma emakhaya umesala lawo ma emakhaya usesibhedlela-ke manje bayabuza onesi ma ziphi ingane zakho umndeni wakho bese-ke umfana wokuqala usendaweni ethi uwukuthi lo uwukuthi lo uwukuthi lo kona-ke yindaba wena konke abantu bayavakashela kodwa wena uvakashela awunazi iy'namba zabo bese-ke bezama onesi babhatanise bashayele iy'ngane zabo usesibhedlela-ke manje sefikile iy'ngane zakhe zizungeze umbhede wabo bayakhala-ke manje ma siyabonga ngakho konke okuhle owasenzela kona hhayi ma awu kodwa nkosi yami ungasasho ngani ukuthi uyagula ma bayakhala-ke manje inyembezi zengwene khe waphenduka kanye uma waphenduka kanye kanyebe kodongeni wayesephinde wabotha abantu abami uma nithi manje uyangithatha o bengingasho zikhona nathi siyakwenza lokho sibalahla abantu sibalahla simlahle uJesu sikhohlwe yini. bathandeka inkosi igama lobonge likhulu kakhulu. Namhlanje fanele sizobonga ngoba uNkulunkulu usenza abantu, usipha umoya wakhe. Lo moya usitshelekile wona, kodwa kuya ngamandla ethu okuwubonga ukuze sihlale kanye. Izwi lokuqala belithi Baba bathethelele ngoba bakwazi bakwenzayo. Elesibili seli-implementation yalelokhu lakhona kuye wachaza kahle lalimlalele. Ngawa kuba ngaze ngawukubonga ma athandeka inkosini, yazi uma ngabe ufuna izinto zakho zikhanye, thethelele. Uma ufuna usizo, thethelele. Uxolisile, akaxolisanga, doesn't matter, thethelela. Impi ekaNkulunkulu akusiye yethu. Thethelele. Dlula umuntu ngoba umuntu uzokhuba. Kuba kuthiwa khona ivangeli ngokamandela. Ivangeli ngokamandela. Strobol. Dlula kodwa umuntu. It doesn't matter. Yazi Jesu wayekwenzela Baba bathethelele. Yabonge ngithi manje singicabanga indaba kaJesu. Uphinde ubone ukuthi ngathi wayesangane. Ngokusithanda, esanganiswa ukusithanda. Zikhona izinto la endleleni yokunqamulezo nehambe yakhona, engithi ngithi ngiyazibuka zibe nzima. Yabona kunasethiwa ukuphunyulwini. Angangizobambelela mina kweyabo. True. Yabona osethiwa zoba angumlunga nangamazini ethakathathu. Angizobambelela, angizofela kuye lo mcono. Leli bayi aliya ela ilibambe eyi kodwa wavuma nyakaze kuphinyela ingu ubukwe yizwe izwe libuke nensumpa okade bengazi ukuthi unayo kodwa wavuma lokho umnyakamake evumela mina nawe ukuze sithole umsebenzi. Hhayi yayindlela ujesu izinto ayezibekezelela. Hhayi ngishewa ekusephelelwa amandla ukuyithatha avuka ayithatha asithwale leso siphambano. Sizobonga bathandekayo. Ungacabanga wena ukuthi ungathi uyakubona uNkulunkulu ukubonga kwenhliziyo yakho, kodwa uNkulunkulu ufuna ubonge ngezenzo, ufuna ubonge nge-attitude, ufuna ubonge nangenhliziyo, kuze inhliziyo ihlale ihlanzekele yena. Jesu umethi Baba bathethelele izwanga wenza ukuthi izinto zabo zingavaleki zivuleke ngoba uyazi ukuthi uzobe ubabulale waqeda uma ngahlathi Baba dila nabo. Ingakho ke Baba bathethelele ukhiye weuba abantu, hayi mina ngiyawafaka ama-CV, hayi mina ngiyanqonqoza, hayi mina ngiyabhala laphana, hayi uma ngabe usuphinde umthatha ukuthi hamba kanjani kwintethelelo emndenini wakho encane kodwa ekwazi ukuthi ivule athane nenkoxela indaba yakithi. Baba wami uzalwa amakhehla awu-5. Khona-ke elangithakatha kula makhehla elingaganwanga. kodwa ngeke awachakachambini akangakazi wenza futhi ngine show through God basabona abangeke baze baganeke nemizwa mfowethu abalandela base kuthi ke umkhulu wami cisha bese kugcineni ulanywa ngumajini angithi ngisangilandela umkhulu wami wayedelela mhlawumbe njengami ngiyadelela kodwa ngimsukele futhi kodwa ngiyidelelela uma ngidelele bamngcono kodwa ngimsukele umkhulu wami ufuna ke umfo wabo osehamba iminyaka omncane ewu-4-5 engamboni owadukele egoli wagwinywa yigoli ahamba egoli amfuni ngoba naye wayeke wasebenza uma efika mfowethu uhlaleleni usemfica-ke ohleli nesancinzi uma esibheka nesancinzi sikhulile kunomkhulu nayizo leyo besethi umkhulu wami hawu mfowethu ungazuphunguke uphungukele neselukazi hhayi ukuthi uyasihleba usho siyezwe kanye ngisho cha hhayi ukuthi uyamhleba ugogo usho uyezwe hhayi-ye sivuleleke thina ngiyamazi umkhulu omncane angimazi umkhulu wami hhayi kuthi uma ngabe-ke sesikhulile hhayi ufike kutholakala ukuthi khona isiphithiphithane esasikhona esingangenile ekhaya ubaba-ke bese athi ngizokwenza kanje alandele mhlawumbe nyamazi sisitabele nyamazi sisitabele nando sisitabele woza sisitabele hhayi awuzongilungisela ngokunje kunje 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 hhayi afika usisitabele afika awubesethe usisitabele qoqa zonke ingane zakho madela asiqoqa safika qoqa bonke odadewenu abaqoqa bafika uma ngabe sesiqoqile hhayi sesiyahlambulu elanake senze le nto esithi hlambuluka bawonke umuntu zali zini athi usesitabele cha khona ungahambi kanye ikhehla lalekhaya ubani lo makoti enamthuba ngoba lo makoti kanye nekhehla lakhe bayinqaba wonke umuntu wakhe bathi hayi yeke iyakhetha kodwa ngesikhathi u-anti wami omunye wathi hayi ngiyakhumbula mina kuthiwa awu yini wathi hayi ubaba wathi kanje eyola ndawo ubaba omncane bakhanti bekugula nabanye angiyayibona le nto yenzeka 1947 manje esethu lesi sikhathi akusasona sesayibona kodwa sesibambe saqhina kwathini athi uma ngabe kusho njalo bese kuthiwa-ke hhayi ubani usakhonela kankulu omncane bese kushiwo hhayi usakhona ubani bakubani akalani sama 3 hours eyolani 3 hours siloku esihleli sishawuza kuthini ayikho kadibezele kwalamba ubaba omncane umefika ubaba omncane asho hayi baba ubaba mfo ingabila azange ukuba baxolise manje ngizomxoliseni ubaba ukuthi wathi 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 awukathi umfo athi hawu hayi nami ngiyayazi le ndawo hhayi ngiyakubona ndawo baqolina phambi kwethu ngaleso sikhathi zwanini zangene inkomo kamadoda zangene inkomo ngakithi zangene inkomo ngakwabomncane bashadile osisibamane kodwa into ethelele ibamba uma ngabe xolisa ngisho ungazuthi wenzeni egazini lakho uma kuyigazi xolisa ujesu ke wayenzayo usifundisa into enkulu okokuthi intethelelo iwukhiye wesibusiso phakathi kwabantu bebodwa kodwa futhi iyindlela ivula indlela eya kuNkulunkulu akahambanga uJesu yedwa eseyezulwini namuhla uzakuba nami emparadiseni kwaye sehamba nomuntu amthethelele. Baba, umsebenzi ongithume wena ngiwenzile, nami ngimphethe uphendukile. Okokugcina, thethele ngesihlalo. Hello, kambe uphelile, abanye bathi ufeziwe. Ngizolichaza kodwa ngithenitheni. Thethele style, isigriki, lona gama lethu nje esiphambanweni. Leli gama lesigriki lisho ukuthi ngampela ngempela ku isikweletu sikhokhiwe saphela. Sikwazi kanjani lokho? Sikwazi ngoba bathi ama-scripture scholars elapha eJerusalem laba abambayo sebembe bamba umuzi we-tax collector. Le tax collector uma umbiwa lo muzi sekutholakala ama-bundles wayeqoqa intela kubadla. Uma ebheka lama-bundles amanye abekwe ngana phezulu kunegama elibhaliwe thethele style. Uma selibheka leli gama ukuthi lisho ukuthini, kuleyo bhandle wayebhale ukuthi bonke laba abangala kule bhandle sebasikhokhile isikweletu saphela. UJesu ethi-ke onqamulezweni, thethele style, Baba, sengisikhokhile isikweletu saphela, thethelela abantu bakho. Niyazi bathandekayo, udosi, uminyosi, ikuntinyeka, kuba buhlungu, kodwa kufanele usheshe ususe udosi. Umuntu uyalazi udosi lwenyosi, kufanele usheshe ususe udosi. Uma ngabe kususa udosi, kuzovuvukala, kuye ngokuthi usheshe ususeni, kuzovuvukala, kube buhlungu, kodwa udosi, uma lingasekho, bekusaba buhlungu ngakho. UJesu wasikhokhela isikweletu. Udosi lokufa thina ngeke sisakuthola ngoba yena sewalithatha. Sesozwa nje ubuhlungu balo lungakutheni. Baba, bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Sesithethelele. Kufanele siyikhokhele inhlawulo kusayimanje. Sisabhekile, sisanamandla ngoba emva kokufa asikwazi ukukhokha yonke inhlawulo.